Kawaiiata kia maria hinei whakai Akabia tia mai te whare tangata Hine purotu hine gaku Rangi Marie, o te whae.